Oya baby, sizo kuvanga, nibivuga bibishe ndabikaranga, korora agashambara, korora ndabe, jewe ndanyo ya kanyanga, ndaga kuzikaranga, baby kangu kanturu dungunungulire ya sambusa, kubita kayogam, dusesa mazi ya Tanganyika, Tanganyika.
Ndake.
Tujya gukina kamari musi igiti cyumeme kwa magogwari yo ubiye ah oh shit
Isaac TV oh.
what's up bakunzi wa Isaac TV mura mumeze gute mumeze neza agenda meze neza cyane ndashimana so sinobwa sikime kindi of course mubonye ndi nahiskiye in the street in the press Hey, mumbe barire ha. Nkuko mubizi mwabonye nde nkantu nkaha ameze guca narinze niyizira. Nico mubibona twiye kuganira na bene wacu basaza bacu kugira twumve est-ce que ibyo abanyamuziki bakora est-ce que birabashikira? Sinzi iki kigani ko nocita ariko tu muzofasha. Nyimba novuga in the street. Nyimba novuga sinzi muzofasha tu hama niko akundi nyene ha handi nyene ni mpoemu turazifise nacyo bitwaye tugiye kuganira hama mugubane nacu kuri mikro nguko mubona ni mucho centre tarita behind camera Juma Jux Misa Mezeni
yeah.
It's a good
kids
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 okay kids uga uriga canke
ndiga
mwakanga
nge mu gatanu Oleg, so karel guri babe, ugwego. G, Oleg, zadem, muragura. Ego turagura, vuga cyane muragura.
Ego turagura.
Yabe no mutsaye ndahugarura. Izimari, zirasari wanje naguhumbisha none. Cyese nibishere ibikorwa birivugira. Ntoki imizigo irivugira. Nisho y'abana bazi kunyonga. Bazi kunyonga kubura gukora upavyo biri muri heads. Byo biri muri heads. Ha. Sino guyideni mutama ucitangura kwinyegeza. Ha. Kuponyoka kamengo turi muri komborera. Oya du. Bresco, ko, korayumye, nyarutsambike, korayumye, nyarutsambike, korawisike, utsema, tuka from out, fry sun,
be, okay, geza, nandi muririmbyi ukunda cyangwa indirimbo
z'ubushinwa, uyu ndi muririmbyi nawo nzi mugabo, gusa nafashe ako yahinduye. Oya baby, sizo kuvanga, nibivuga bibishe ndabikaranga. Iyo ndakubonye nda ndaremba mama iyo ndakubonye ndaremba iyo ndakubonye ndaremba kweri iyo ndakubonye ndaremba ha korora agashambara korora ndabe korora agashambara korora ndabe jewe ndanyo ya kanyanga ndaga kuzikaranga baby kangu kanturu dungunungulire ya sambusa kubita kayogam dusesa mazi ya tanganyika tanganyika kuniko na fash
ok reka ndakushimire cyane chance nsa
nsa
itwa gute
Hakizimana takia
takia eh zina giza
nakodi
takia gamaka nga
ngiye mu windwe
windwe takia shaka ku
Ya ku muganga.
Aburi.
Eh?
Aburi. Akurame.
Ya.
Aburi.
Avura ibihimba z'umubiri.
Ibihimba.
Eh?
Ibihimba. Ntacho. Otakya ura kurakira ni muziki w'abarundi.
Oya.
Ntabwo uri kera. Na mwini mdivasi kumunda wewe mwurundi?
Eee Olegi
Olegi nani?
Olegi hami Nafizu
Nafizu Ura ziziri mbo Uwasha kuturi mbindi mbo ya fizu Tangne Uzi
Nani
Uzi kama
nati Nini uzi?
Eee
Basi bakushemo himwe woime
Eee
Iye mshaka tukushemo
Oya, fani za fizo zirabishi.
Kandi boku. Eu kundi yare.
Eh,
uniyo waririmba.
Eh.
Ya.
Korayo.
Korayo.
Eh.
Tuage gato. Gato. Gato.
Nangu. Gato, oi? O-N-G, Oleg. Zadem, muragura. Ego turagura, vuga chane muragura.
Ego turagura.
Ndabona umuntu. Ndabona umutaye ndagarura izimari izimari zirasari wanje na guhombesha nono Jesse nibeshereye koga nibibukira ahubwo imizigo yiribugira nsho y'abana bazi kunyonga bazi gukubura gukoropa zobiri mihet sinaguhire nimutama gitangura kwinyegeza kuponya kukamenga turi muri komborera oyapu Let's go. Ko. Kurai ume. Nyarosa. Nyarosa mbike. Korai ume. Korai. Nyarosa mbike. Korai usuke buke. Bandukra vema ota fly san.
Bro vipi.
Fresh.
Mezi neza.
Ego.
Takubone. Witwa gute.
Witwa Gomez.
Gomez?
Eh.
Kazina nkomenga ni gabahobe.
Oya, ijye ni gabahundi, ijye abavyeyi banje bamaye.
Eh, ahubwo abakobwa nibo bagivye abahungu.
Oya, abakobwa nibo bagivye abahungu.
Okay. Ego meze bakurikirana mu ziki ndondi.
Cyane gose.
Abarinzi kunda ni bangahe kwandi. Jo, apana bangani bandi.
Ni benshi cyane.
Bandi, nka batatu cyangwa bane bamwe.
Oya, je mu bisanzwe nshigikira ivyo wacu. Eh, je nkunda biwa cyane
nyene
mu cyaramo.
Aha nyene mu cyaramo.
Eh. Oya sama cyakubiri rega ukute imbere yo kutera intambwe ubanza kwanza gushigikira ivyo wanyu
eh okay aba mucara mbere hari bangahe gabashe two
nibe
eh okay ukunda bana
naba urege bose batayiro 6
Hello 6 ubundi
ni benshi cyane nabo no ni bo nshimye kuvuka oya nakiba mucara
ubusa kiba babahe
ubu sinzi yabo
okay indirimbo rero ukunda washaka gusubiramo ushaka kuririmba
ni yandi oya izonze ni nyinshi
eh imwe rero wo dusangira cyangwa ijambo
ok reka ririmbe doctor
doctor
oh no je nka docteur nararonse dirime jeje kubosa oh yesu gyamaye dola eh inge nabasomesha ndabona mu mwanya uvuriza mu Rwanda no mushaje jugumira bakaza bigira bona dada bagenda baga big up wesha wishi ibintu urabizi urabesha ubizi hehe kumbesha ubikoze ni hubona bakubeba aho niyo nashatse gushikana
ah eh aho anu nubwo je no higa mwa em nubwo no higa mwa kawote na no fome So, go ahead and contact me. Yeah, or hold. Nisa.
Sa.
What's your name?
Dashim.
Oh, it's a good.
Young Shadrach.
Shadrach. Okay, Shadrach, how do you go?
Chendi.
Makanga.
CTM.
Eure, Jai. Shadrach, or a click here and music in Dundu.
Dauko, that handed over my fancy words.
What? Nobody did that to Kunda. Click here and Kunda Chan.
Ndakunda Lorilo na Bifes na Mbidat.
Mbidat. Okay, Lorilo. Indirimbo imwe yabo ukunda. Jean wo wo shock to ririmbira.
Ndashobora kuririmba nya Mbidat.
Oh, twagi.
Mr. Joe Canada da Bondis. Wawe oya choka ma. Na we unachoka bro. Ari mushushu ngeze ni. Wawe urakunda byufata. Ujawe na teretwa Iyate ipoto mujama Uibaza kuyo kwe mera Erega bujunga imbaga
Ati
Kumistari jenda baga Uwagia kazuza Eka kuiparatura Niwe yambari ributura Umujanu wawa kiza tungazani Umukoga watu ufiro Umagenda ni tuftu Zoja mugisa gara kurondelida Uyazoba manene wanje Ndake we mukobwa uri mwiza sinipfuza kukuri ndake serawe ndake eh iratwenzesha
okay okay
Thank you. Mujye banyita Axel TB.
Axel TB.
Ego.
Kutashize ko Axel Beige.
Oya ibyo ni by'abantu nyene bashobora gushira ko bivanye n'ingene umuntu yambonye. Yari ushobora kubona ko ndi beige n'undi ashobora kubona ko ndi gikash bivana n'ingene warabye.
Uri beige.
Ha merci sana.
Axel Ego.
Ah boje narahejeje mu mwaka uheze ndindire.
Oh uzoje muri universe. Okay. Axel uruhora ukunda ko mbeze mu kindi.
Agenda yumviriza kweri ashikandi kenshi nka kenshi ku munsi.
Kenshi cyane.
Yego.
Abarinzi kunda rero no mu Burundi. Ya. Abarinzi kunda cyangwa abufana cyangwa bakuryohera ibikorwa byawe bivanye n'ukuntu bitahuje.
Bo abarinzi mfana. Uranzi ko ari yo style ya hip hop hamwe na R&B. Nje nakunda
muri
hip hop ndakunda hip hop sana mbo ababiririmba bose ndabafana. Me mujama yitwa Kingurunguru ndamukunda
nakumariza
ego ko yarabizi kabisa
muri
R&B muri R&B ari aba abapeti barawo ba
we love music
baranesa sana kuri
Stone Fernando
Niko bitwa.
Yeah.
Yego.
Muri hip hop washa kuturimba indirimbo yuzi no muri no ngaho yabo ba We Love Music.
Bo muri hip hop. Ye nya kingurongoro mbusi sinovuga ngo ndumumeyere kuko je sindi muri rapere. Ngo na nta numuzi ndandika muziki gusa no gerageza gusubira mu byo yavuze. Buke buke. Gusa ari gihe ndusanga umuntu yateye imbwa
gutera imbwa gisigoye
mbo gutera imbwa ni kuvuga ibintu bivuga ibintu biri kontre n'ibyo baririnda
gatame nako na inzi
sha jya ko naga kwino kwishimira banaje
numva gukwita swata cyane gukujyururi guhekenya ururimi cyane gukasura
ah
ko ni ngashasha ariko ni
bongo bo ndashobora gutangura nka kingurunguru nagira mvuge ngo kirongoro okay bo hari kera ubu twarahinduye systeme na strategy mugira ducana amatara nitugicana buji hari kera ahatama kara twacana ibitiritiri kushure nkatonda nigiye kundidiri aho nibagiye uko nari hari kera tujya gukina kamari musigiti cyumeme kwa magogwari yo ugiye ah oh shit je ni batakari ngawe sindi kushura kubanda
okay eh tukiritera tukari
sama kanda gatiwe karuma hari kera
hari kera
aho kera narindi
okay twagiye na We Love Music na
kumenga za
kanyo rafise moro rafise nsungi meze nka kera sinzi zina yaya
mo sawa gusi Ijiganje ijiganje ebana R&B wapi ko irumenga n'ibiye
Ya Simaka ntanze
Sa Sinkimeje nka kera Menya narahindutse Nafasi cyemezo cy'ubuzima Ibibi wambondamu Amanyanga wambonamu Sinkibarizayo Menya narahindutse Oya sinzongera kukubabaza umutima Negera ngufumbatire mwize yo ah Nawe nyene kwiringeje umva nagura nkumbiriza umuziki
ubuzima
ubundi ngamagaba shitse ni wowe nzira ubuzima bwanje
can be your lover I'll be your lover
teri namuteri
ndagune
Cause nobody like you, nobody like you, no no.
Nobody like
nobody like nobody like you.
This love is gonna get crazy. Yeah yeah yeah.
Buri kirana diunjani. Ubanza na arorojwe sinabimenya. Imizuka ritanguye kuduga. Big up sana.
Big up. Nani nanti mwa manu tanga. Just nanti umva nanti sindi imbo
ntwa. Yo. Je wako we wenda gwa inga unze sir dis kuko amfashije.
Eh
timas of every. Kari bya kande.
Yo. Ariko gimbwa n'ugezera ukadu.
Ya tari kabisa.
Okay. Reka ndagusezere rero asante sana na uzogerageze numvise. Atacho bibaye.
Kuririmba.
Eh.
Ah. Kume ngabiri ngano ari buraya.
Gusa ngora nzobizana
kuri. Gusa unyenspiye kwiru nka unyenspiye no gerageza kwandika.
Kaje. Ndakwenspiye gute.
Oya nkuburanye spiye avuga ati kwaje uzokwandike.
Ya uzokwandike ni bon gerageza twese turagerageza. Hama guys ndimbe vuro mira gyoshe mugende kwa We Love Music muyirabe.
We Love Music ndabakunda sana murashowe vye muri iminsi bararirimba bien sana ibana nubwo umenga nubwo nakunda ntumenga no genda ngakunda umukobwa ubwo nyene
kubara We Love Music
yego ko barabita ibana big up sana
okay ari kanda gusezerere rero nta mawumvise tukurindire nawe kuri twumva utubwira ati gira subscribe
murami ndirimbo yanje kuri YouTube mugende mukande byinshi byi subscribe isabone je me like partage YouTube nibindi nibindi
nibindi safi
big up sir
ya ni sa
sawa
meze meze
safi kabisa
witwa gute
Frank
Frank Frank Santori gacanga usanzu kora ibi
bo Jen sanzo nikorera twanje
wow dukinone tusorere canke tuko
chapati amata
ukarami chapati frank
oya nuko gusa aho taraboneka umuntu zoza nzagu
uhita gutura
chapati boy chapati ngurisha twasa amata urumva ni wisa inoso
Urumva ngaho ntuburi umufana
rero iyo ushaka iyo korohera umwe muri abo kamani wizi kamani
bo reka dutangure basi kwa rari kubera urya urazi uko ari wa mateka ngaho iwacu mu kinama kwanza nari nibagiye yo ewa mwari mwandotse na musaza wacu kidumu bane
kidumu
yo yarahejeje byose
utishije kare
gukunda si bibi Yamaru vyigumijemwo bikubera umururazi iyo gukunze rikuguma mu ndangu iwanjo ya ngira yego urumva yo ni arari yo ni isango bayita isango yo
isango musurizina
niyo yiwawe rero iyo ebana akaririmo ndagatuye wewe burya
asante sana bro
asante nawe mbo tugiye kwa magic nawe Vunja goti urumva nkiyo yurayizi kwanza
oya vugi ivano
wanje mara magic nanza kumusaha umapema yari umusaza wanje twasangira hamwe bo sawa reka tugende yaririmbye na bo yaririmbye
Twagiye kwanza
ntangora ntumuhe uyo
ntakunda
oya sino muheba hamwe noheba uyu ni kiganiro no cenda giheba
wapana ntumuhe indirimbo ziwe mu gihe dutako ziraza twanze tugenda
nyami nyami nyaminga nyami nyami nyaminga nyami nyami nyaminga Nyami nyami nyaminga we eka akona ka refre gusa reka meza ho nyene mbo reka tugende kwa MB data
MB data
ehe mbo hari ndirimbo nkunda cyane yo ndirimbo yarankoze ko mu bisanzwe
ari habaye
mbo yo ndirimbo yerekeye ubuzima si by'abakobwa ariko yo ndirimbo kandi nayikundishije n'umumama araho mubanyi yitwa mama big iyo ndirimbo uko araye uko abyuka make ayisubizamo ituro zika nka cumi carte memoire y'iwe ngira ngo niyo ndirimbo imwe afise focus
Isaac TV oh.